igama lam nandingululama Mflarha ndisuka eMthatha Eastern Cape ndihlala eMthatha ndize apha ku Charis Mission nge problems ekudala ninyuka ndisihla ndingancedakali ndize ngumyeni wam owemka 2012 kudala ke ndinyuka ndisihla ndingalifumani usizo okwesibini ndifuna uNkulunkulu ongiyena uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bonke uNkulunkulu baninzi ndibahambile andimfumani lo yena yena endimfunayo ndizawufuna nje ukuba ndisebenzele uNkulunkulu ndi-free ubuye umyeni wam ngoba uThixo undithembisile wathi ezini lakhe xa ndithe ndahlala kuye nayo uyawuhlala kum and ayikho enye into emihlulayo uNkulunkulu eyenziwe sisandla somntu ezantsi emhlabeni kungoko ndize kule ndawo ndawugqiba ndimsebenzele ndifuna umsebenzele uNkulunkulu ndiphantsi kwale nkonzo ndikhuliswe ngoba kudala ndizihamba inkonzo ndiphuma sendiphakathi ndingalungi ndibonile ke ndiboniswe ndilele ephupheni ngayo le nkonzo yase-Charis Mission mandize kuyo ndizile ke kuyo ndafika ndifikele nje ndisangena okokuqala njengoba ndisitsho nje ndisithi kudala ndizihamba iprofets ndathi ndifike kwindawo yokugqibela ke ngoku ungena nje abantu baninzi but kuthulekile kuthethelwa phantsi abantu banobele bathetha nje nawe ngomdla into yoba uphila usangena ungekadibani nomprofeti ngoba abantu nje bakhona bayinto enye bayamthanda umntu banobuthixo bayaphilisa umzimba wam ulula kakhulu into ibilapha esifubeni lumprofeti ethe nento elapha esifubeni kudala kwathi wayikhona into elapha esifubeni kumayifana ngakuhlala kwemntwini yinto erongo uthe bandibeke esifubeni ndava laa nto isehlika yawutsho ezinyaweni umzimba wam ngokuna ngathi ayindima kwamna njenjenje ngathi ikhona enye into esusiweyo ndilula ndiyambulela uthixo kakhulu aseCharis ifuna ukuthi wena mntu unjengam uphelelwe zimali uphelelwe zinto yonke uhamba ulahla ufuna ukuphila uhamba ulahla kusithiwa kuzawukwenzeka kungenzeki wena mntu ufana nam kuthiwe beka phi house 100,000 into uzakwenzeka athi umprofethi ngosobe umfowunela anikeze abanye wena mntu kudala ubulaleka uhamba emaxhweleni uhamba ezikuhamba izinyangi uhamba kubo bonke abaprofethi nje kubo bonke umprofethi kha uze eCharis Mission missionary khawuze kwiCharis missionary uzofumana ukuphumla njengam ayikho into enjengale kuthiwe kumndilele kwathiwa le ndoda ungayifanisi namanye amadoda yindoda enomahluko ufikile ke ngoku apho bukade usiya and izinto zakho zilungile uthixo uzawumenzela ntoni ke ngoku uphinde kuthiwe kum uzawubona wena uthixo uzawumsebenzela kanjani akutsho umprofeti akutsho ntoni kutsho izwi ndilele
ubani Sangoma ekhaya esikhoyo
you don't have a Sangoma
How was it?
Hey,
let me piece of bed, man. How was it? What was it? What was it? What was it?
Angikhumbuli umuntu othwasileyo endlini.
Bona basweleke kuthiwa bebefuna uthwasa bebefana bauthwasa basweleke bengenica
All of them they tried and they passed on trying to be someone else.
Maria, where am I?
Out!